Emomiyo wawacho ni sirikal mar Kenya Kwanza pod bagni. Nikech gik ma nyithindo gi ne wacho, ne gikungo gikone reject finance bill. To gise kuse reject finance bill, to koro lokie pattern mar sirikandini.
Okay.
Nikech gik mwanene sirikal ni, ki jodito manitiere jotend migepe, gionge lonyo mora mora. Ni kao osiepe ni mikete kombe. To gimo osiepe ni gitimo, en ni giloso pesa, to gimori, ok gitine jopiny. To kise riembo jotend migepe go, to yere jok miluongo ni technocrats, jolonyo. Mar ariyo, sami yero ni, to katiba wacho ni migepe gi, nyalo bedo matin 15 to mang'eny 22. Dhiye matin mogik mar 15 cha, ok wadwa neno gi ng'eny. To nyithindo gi wacho ni nitiere weche mipadhi mang'eny moluoro jogigi. Kaw jogi maki, ternwa e court. Mondo kapo ni nitie ni court to approve ni nitie mibadhi mane gitimo to timna ang'o kao negi chik makare. Ang'o ma William Ruto timo? Duoko ji 10, 11, 10. To bende kapo jomoko pod ok dwa kao lemo modong' ariyo gi to timo nade? Obro ketie joge go. Ineno? So, William Ruto ok winji gima nyithindo gi wacho. Emomiyo nowacho ni William Ruto timo ang'o? Udeal gi Gachagua problem. Not shida mag jo Gen Z gi. Emomiyo ineno ka nyithindo gi osekoni tarik 8, dwe mar 8, gidok ang'o? Gidok e ndara. Nikech pok owinjgi. Dwachgi mane gidwaro kapok otim. E sirikal makoro los manyien e cabinet ni, oketie ji manoseriembi, joma ne gin godo gitoka. Ng'eny gi pod otimo ang'o? Odong' kanyo. Kara en ang'o mitimo manyien? Ka ji 10 kuom 22 manigolo ka, itimo ang'o? Ichak iduoko.
Gen Z's go mane wacho ni president nyaka lu katiba.
Nyaka lu katiba.
Jatend piny pok oketho dwaro mar katiba.
Pok oketho.
Bunge?
Yes.
Bro vet joge.
Vioje, kuna ng'at achiel miparo ni bro dong kote mabungo kubepuodho.
Garbeting.